igu deeqay indaha kala dalimaayo adoon waynaha dushiisa dulkayga aku dorsan maayo nimcada rabbi igu deeqay indaha kala dalimaayo
Harsado, tu sheida kama qadayo, tanistu wa yakadi.